amụma n'ebe igwe chineke ịbụ amụma n'ebe igwe onye ọma ime ọlị amụma n'ebe igwe Nwachukwu o nwere aka ị na-efere ya onye nwere aka fere eze ebube ha gara gị bie n'igwe chiri eze chi anwa ahụ ofu nwa na-akpọ ogu n'agha agbarụsịcha nwa gelekuru gere nwụọ nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ eze ebube eze ebube oburiwe ogbenye elu ọ gara ije n'elu mmiri seke 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 Nwachukwu ị na-eche gịnị na-eche gịnị na-eche gịnị Did you remember the word of God? I see in the book of Psalm 81, verse 7. You call on me, and I answer you from the secret place of thunder. Hey! The Lord will answer you from the secret place of thunder. Oh, yeah, Jim, we lose that money, Beretta. Why you come to me? I didn't remember that. Oh, we didn't remember. 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 Nwachukwu tụọ ya aha 777 eze ebube onye ukwu awụ ahụ na-ebebi ochi na-eze chi ahụ oche divaida the fourth man in fire. Okay, Bube. Otara bosa ngu mmiri. Oye ole Bube. Owo na ha na eji ya. Odo gwa ga na. Andi mo state na ba to ya. To ya na ori mo state. Ndi mo state. To ya ha ori mo state. Ndi Enugu state. Tuwe na olu Enugu. Enugu ezike, Enugu ezike.
O nori he nori he nori he nori he nori.
Ndị Enugu mbụ.
Ayo.
Ndị Ichukwu azara. Ebe ka ndị Ichukwu nọ. Tuwe ya aha. O nwere ihe na-eme anụ. O nwere aha ndị ọrụ mara ji akpọ ya. Daalụ. Anyị akpọ ezi ụmụ mmụọ niile. Ozuru ka eme tụọ ya aha tụọ ya aha ijiri mara onye Abia steeti bịa tụọrọ m Chineke aha o nwere aha ijiri mara Chineke aha worshiping with your own language use your own language and worship the Lord. Chukwu aka iferi ugwu aka eme feri ugwu aka nne maka ndị ọrịa agbara Christmas anyị nọ na let us go kick off march December eruole tribos oruzie tribos it's not even up to two months akwa let us go ka isiri tie ha taa We decide how he will do Christmas for you. This is the Boguta. You go see Kosi Abara in Christmas. It's why I have from Abara in Christmas. Abu Nichola Thomas. He is here. He is with Thomas.
Yes, sir.
Abu Nichola Akacha Wacha Wacha Wacha. It is here. He is here. You say mama on a village to ya.
Kudu ya ya. Eche kudu ya sike.
Ese tere no.
Ewa.
Mga fere sude koko na gani. You are praising the Lord and you are trusting favor. Hey, I don't mean the bull on the road. I don't mean the bull on the road. Thank you. Somebody you don't know who connects you. He has seen a money book up for the book.
Tono ya, tono ya, tono ya,
tonoya 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 tapeni lolo lolo manu watu uno toya e
toya toya
biko toya
toya toya
biko tonoya Okwa mero nyisi nyewe hunza Okwa mero nyogwi nyewe kuoku Okwa mero nwanyi nyewe mwa Kape ni gelo lolo manu wato Unu toya ye
Toya, toya, toya
Biko
toya
Sister
Toya Toya, Toya, Toya
In a fairy haka Maka onye wanyi lolo manu wa Toya
Onye wanyi lolo manu wa Toya
Maka jine kanyi lolo manu wa Toya Papa ni gbelo lolo manu wa toya Papa ni gbelo lolo manu wa toya Na fere Jesus akeba bole na Oh, when I hear it, it's you. You do what I got, Messi. Why don't you come when you show up, man? And it's in our day, look, Osaria, Osaria. The prayer, Jesus. Ya tono 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 ya pape ni gbelo lolo manu wa unu toya e
toya toya
toya
toya toya
unu tono ya
tono ya tono
Onye wanyi lolo manu wa toya Maka onye wanyi lolo manu wa toya Maka na gboya o toya Onye wanyi lolo manu wa toya Let's pray to Jesus, I can't bubble it up Oh, what are you talking about? Give me a good talk, give me a good talk, give me a good Come on, shout it now Here we go Go, 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 kataka What you know is a show What you believe, believe, believe You can shout it, you shout it Eloi, 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 Eloi If you are the one, lift your destiny and shout power. Hey, hey! Thank you. saka
I'm
sofere chineke akebo bole fegodere chineke aka da atwa de
What
the Lord
receive glory, honor,
and power
honor us created
all things and for the pleasure Worship the Lord.
All things come for the pleasure. They are created.
Like unto the Papa. Sendere bobo shindala baba sakatara baba onye ne mema ide bube o
ne mube e kachine kemode e bube kachine kemode ne mube e kachine kemode e bube
akana gore ade bube o Ebu
Ebu me, 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 ebu